Amalawi gulindi no
gulindi gulindi
gumavenya gumavetsera gudi
gulindi
vakaya lilombe gulindi
gulindi gulindi
gumzuzu mwanyeto gulindi
gulindi
nangakuboma gukushiriga jani
gulindi gulindi
waliyako tia gudi baji
gulindi
kudi wosa uga gulirabe
gulindi gulindi
nangayo solo na ledesi ya odi Bagari doña tisa suri jani
Kulinji
Mboro bagari kulinji
Kulinji kulinji
Mwela nanga wanu go kulinji
Kulinji
Kodi kuboma kusteri hausi
kulinji Kulinji
Nanga wachuta wazuga bagi
Kulinji
Naga watemzi radio kuguri jani
Mwoli kuno kwa kukumbi mzinda oblanta ya Inayo ndazuka bwino sindi ku dandaula china chili chonse kwanga ndikuyamikira kwa mbere kuti chauta walolanso kuti lero tikalione program yake ndi kulinje pano pa Wireless Times mustudio muno lindizanga Innocent Mphongolo kwa chabwanji Innocent
kwa chabwino tika kumene ku PK
moyo wa mphamvu dzuwa latuluka mene lili mulikuoneka kuti litenda komanso likuita kuoneka kuti ndi dzuwa la mu November nthawi ya mvula
ikuoneka kuti nthawi ya mvula komanso likamayenda malo ena ndiyena kuoneka kuti chimanga chatuluka
ndipo chikupatsa chidwi chikusangalatsa kale kapinga amene wamera ndi nthawi ya mvula basi
makamaka
kunoko ku chigawo cha kumwera Program yatu Innocent ndikulandire I think ndikoyamba kuti iwe ndine kind of program mene.
Ezo.
Tiyamigire ndipo tikhale nacho chikhulupiriro chochulukira kuti kutsogoloko tichite zotelezi mojulukiraso.
Zona zake.
Chabwino program yatu Innocent lero tukambirana nkhani imene ndi nkhani yodziwika kobezi nkhani ya Affordable Inputs Program AIP ena amangoti IP.
IP eh.
Yeah. Amene imene ndi program imene boma la Malawi limapereka limachita subsidized nene choncho chingerezi chake limapereka limapereka fertilizer fertilizer amene yamakhala otsika ntengo kusiyana ndi fertilizer amene mungagule musitolo chimene chimachitika ndi chakuti bomalo limayikapo inayo ndiye munthu amene akugula amakagula kupereka inayo masiku awawa mapereka I think ma
15,000
so anthu amagula matumba awiri basi ndikukagwiritsa ntchito ndiye anthu amene amalembedwa mprogram imene amachita kulembedwa kusankhidwa mundondomeko yake chaka chinocho amatchula ngati 1.5 million anthu amene achita benefit ndi ochepa kwambiri kuyerekeza ndi anthu amene amachita benefit masiku ambuyomo chimeneno chatsitsadzai kuti njopo ichoke nyanga kuti program ibwere pa wireless ndichionena kuti zamveka maripoti onena kuti program yakuti sikuyenda bwino yayi chaka chinocho and then tinenezoona programu ino sendi sima inda bwino nthawi zambiri
kuyambira netu mwina kuyambira kale kale
chaka ndi chaka imakhala ndi mavuto ake komano zimene akunena anthu ndizokuti chaka chino chikhoza kukhala cho the worst cha mwina in a very long time chifukwa chimene chikuchitika ndi chakuti zipangizozo sizikupezeka fertilizerayo sakumapezeka mmadera oti apezekemo mbewuyo sikupezeka kuti anthu agule yotsika mtengolo sizikupezeka nkhani yake akuti budget ndalama bomalo libe program imene iyi chaka chino anayichita budget pa 161 billion so far maripoti akuonetsa kuti boma lachita release only 52 billion now 52 out of 166 that's drastic
that the deficit is 100 something
yes billion. Yes more than 100 billion so I don't know how anyone can juggle around the budget ya 160 kuti akupasa 50 nkuikwanitsa that's one problem another one ndione na kuti akuti no mabeneficiary amenewo akapita amene analembedwawo amene ali mu program akuziwa kuti analembedwa ndipo ali mu program amene akapita kumalo kogawira fertilizer kukachita check makompyuta awo zija amachita zija mainaso sakumapezeka
kulibe
ndiye ndi nkhani yokhoma kwambiri yovuta tinene moona ntima mmene akumvekera malipotiwo so ndi zimene tikuti tiunike mu program imeneyi kuti kodi tsopano zikukhalabwa ndi chifukwa chani Innocent chaka ndi chaka program imene imakumana ndi mavuto and this year anachita kunena because last year kunali mavuto anachitika mavuto amene aja anazalonjeza a president kumapereka ma instructions kwa anduna anduna kubwera pano kulankhula kuti ya izili bwino koma panopo here we are waste problems kuti tione mmene ziliri and so futsa limene tumafunsa ndoti ndichifukwa chani kuti chaka ndi chaka pakumakhala mavuto anthu mkati amene one two anthu amanena kuti program ite si kuthandiza yani kuti muone ndrama zimene zimagwiritsidwa ntchito ndi benefit background si maoneka anthu fe panopo chaka chino kuli njala yanyo ndzimu muno program iyi inachitika inde kuthandiza pati anthu akuti ite boma limalimbikirabe kuti inde mbali ina chaka chatha chamanena kuti ayi ati ituluke koma kuituluka kwake sikuoneka kwenekweni ndi anthu amafunsa kuti kuti boma limalimbikirabe kuti tizipitilira chochi chifukwa cha nde izizi zimezi kuchitika kapena ndi chitsimikizo chinaso chionena kuti program iyi ndiyosatheka njokemo kuti tingachokemo titachokemo digital zili so pali mafunso ambiri innocent koma basically kani yapi imene tikukambirana program imene ndi imene yawe
apoinda ndere kuti ndi nkhani yovutirapo yovutirapo ifanana kuti boma limapereka chiyembekezo kwa anthu kunena kuti inu mudikire ife tikupatsani zipangizo lina khati mwina boma silimawafotokozera anthu kuti tikupatsani zipangizo anthu abweza kupeza njira zawo usonena kuti ine ndipeza mbewu ine ndileza federeza kugwiritsa ntchito ndondomeko zawo koma ifati boma lauza kuti anthu in 1.5 million ife tikupatsani zipangizo anthu aja samasakaso zipangizo amakhala kumadikira boma
alonjezedwa anthu alonjeza boma
ehe ndi akamayang'ana zimenezo amapinda manja now ngati boma la alonjeza anthu aja ndi boma lijano likulephera kwena kuti likwandiritse zimenezo imeneyo tineti recipe for disaster
it is
because anthu ajano chachidziwikire nchonena kuti akhala ndi njala chifuna kuti nthawi imene boma likuwauza kunena kuti silikwanitsa amakhala chikhupiro ayikakale mmenewo muchati mafotokozera poyambirira ona kuti tikaenda mbali zina azakuno ku southern region chimanga chatuluka zimenezo zisweza kuti mwina wiki ya mawa kapena wiki nayo anthu akwena ayambe kuthira federeza
ena ayamba amene mugula
ayamba kuthira federeza
amene asatire ndawa
odikira bomawa ikuoneka kuti ndi nkhani yovuta kwambiri now fuso limwe limakhalapo ndipo fuso limene ili mwina akuluakulu atithandize kuyankha ndiyena kuti ndondomeko imeneyi inayamba nthawi ya bingu chiyambire ni nthawi ya bingu kufika pano ndondomeko imeneyi ikuoneka kuti chaka ndi chaka imakhala ndi mavuto kodi tilibe nzeru zona tikhoza kuthana ndi mavuto amene wawa chaka ndi chaka mavuto ake omwe zaka ziwiri zitatu zapitazo inali nkhani ya network ayi network zipangizo zilipo koma network palibe chaka chino zipangizo palibe network inso palibe kodi zimenezi zitipatsa zipatso zotani nkhawa ya amalewi khala pamenepo ndiye fuso ndomwe wanena kuti nchifukwa chani nkhani imene timakanika kuyikonza kodi ngati dziko timakonzekera mokwanira kupanga ndondomeko imene ya AIP
koma tsopano fuso limene lolo of course ukufunsa rhetorically kuti timakonzekera I think timakonzekera we have a whole year chaka chinocho zikatha izizi timakhala ndi miyezi yambiri mbiri yokonzekera the next year you must remember innocent kuti budget yathu inasinthidwa iti kale ibachitika kaya kuma September, October, whatever inabweresedwa ku March, April ndi cholinga chokuti
izipanga accommodate
the sole reason inali imene iyi so zokuti kukonzekera what more do we need chimene chimafunika kuti tikonzekere
mwina PK nkhani ya federalized subsidy kapena AIP ndi nkhani inati tingonena motsindika unati ndi nkhani imene mukuona kwanga komanso kuona kwa anthu ambiri ndi nkhani ya ndale ndi nkhani ya ndale anthu a ndale amafuna apeze mileage pa ndondomeko imeneyi ndikutengera pambuyo pang'ono kunena kuti nthawi imene boma lomwe lilipo limalowa nthawi ya Peter Mutharika anatsitsa chiwerengero chinali pa 900,000 awakubwera anena kuti iyayi ife tikweza chifika 2.5 million kuti uone pamene popo kukwera kumene koko sama kupanga explain kumbali yothandiza mwina kuti chakudya chikhale chokwanira kapena tifikira anthu ambiri
scoring political points
so kawiri akamakamba zona kuti tipanga zakuti nkhani imene imakhala kuti nkhani ya ndale andalewo aoneke kuti akuchita bwino
andi kuti tione kuti mfundo kunena yekho zokhala yoona chikwezereni chaka choyamba chokafika pa 2.5 yakhala ikungotsika tsopano
ikungotsika
back to reality
komanso tana mvapo nditu president akufotokoza kuti bwanji tiambe kukaniza sona kuti itetse AIP. So it's conflicted. Kulena kuti kodi policy yao pada kalipa. Is it for AIP? Kapena against AIP. Chifo yuna kuti iwo anakweza chwerengero. Omwe wakuna kuti titetse. Kweni kweni tiripati. Those kind of disagreements za mfundo. Pena pake sozima bweletsa kukoka na kukana. Chintujina nchonena kuti tifomereze. Panoba ekonomi yatu ikutsimpina. Fedeleza zikumveka tini kongole zo churuka ndima suppliers
panobo nkani ya mafuta simene forex
zoka zoka
kuma arize mbangi doa naankula kuna kutijuli ndi forex yo kwa nina ugula manena jani kutijuli ndi forex yo kwa nina ugula mafuta mankwala fedeleza jani audi for the next whatever requirement yonsi yofunigile and yet those things are not available. I don't know kutima sitemi mbina wakamabele gendo haima kajani
mwina panoba tinene di ntawe ya sensitive jifuwa jodi next year kulizisa
right
so statement ambira kumakala kuti anthu akale politically correct komano sa kumakala ma statement onena kuti ali reality behind that statement panopa talemba nkhani zochuluka kuno ku times zonena kuti tindingongole ndi ma suppliers kunabwera aja achana amati abuchala chani ndinati aya amene aja afuna fertilizer talipire makwacha zimene zijano zakambidwa mwina masabata apitawo kuti afereza mdziko muno amene wakhoza kulandira makwacha nkhani ya divuta ninkani ya forex forex itilibe fedeleza ukuti anthu alandire mziko muno mulibe so mwina so nkani
amati wabwela tilibira makwacha ndiyari kuti kuti panopo wa aibyo ndamena kuputa
East Bridge akuti alipo kayali ku Zambia kayali kuti amene tilibira makwacha komano zikuoneka zikufuta amene kuti mwina nitenge so ku Zambia nkani yompanga transport ya mziko muno tilibe diesel tilibe cha ndi chipwiri kiti ndi mwina nkani chaka chinochi Patrick tinene kuti ndichaka chimene tsogolo la AIP likuoneka la ndima ndima wako uchuluka kusiandiza kazo sembo
so panu pamene popo ino sentini ndiwa mene andu haune na kuti poti it's very clear the writing is on the wall background program we si kuyenda and palibe choda mwisa kuti si kuyenda because aliense ya maziwa kuti si maenda and mbuyo mu yakaniga imene pali background economically ngati makaniga mbuyo mu si ulendo no singa enda
so
nizimene zilipo anthu akupita kusewu kumadimaki kwa wherever kumafereza ya kulibe ndaizina maina hao kulibe so this confusion aga funsa kuti kodi fereza ya saa kubezika bwanji ma suppliers akunena kuti no we are not we sit kulibidwa
ndrama sana departs
now suppliers are in business to make money right so ngati ndrama saa kulibe ndizo mwezi zili kumafuta I think there is confusion
chifo yu nena kuti ma suppliers wakuti azingo pere katiku wapa tika pa ma suppliers tukuchot santu chito tufati pange create nchito then tukupa ma suppliers business yawe ikuta ikuonongeka ndiye kuti anthu aluza nchito zao
chabino ino senti nkhani ilipo imene indi imene tukambirana program yiti maina okha ndi anduna azamalimidwe siti kwanisa chifukwa chokuti iwo akuchita nchito zina in fact achokapo akugachita nchito zina zake so anduna osilikana ukumatili ndi Leonard Chimwaza amene waandika tswiri pa nkhani za ulimi komanso chachikulu lerolo ino senti lindi atulankhani athu
alipalipos
chifukwa chake ndichotena kuti titapeza kuti anduna sitikhana kuti naona kuti lerolo tiye establish problem kuti how big is it so TSS kuti tipite madera ambiri tili ndi Blessings Makuwira Nelson Gonjani Osman Kaliati Blessings Makuwira Kubalaga, Nelson Gonjani Ukasungu, Osman Kaliadi Kusalima, Blessings Gondwe Kumzuzu, Kadewere Blessings Kutiolo, Gresham Gama Kumulanje, Jason Malowa Kutizomba, Blessings Tambala Kumachinga, Sera Chikwapula Kunchewu.
Zikao zonse za digolino. Timve, mwina wina zikuteka, mwina. Timva kwa maripota
so, zimene titole pano, zimene no mawika wiki ya mawa, tiza esesa nduna akakala available kwa kazi kwa hauza. So this is the situation. Tukupanga po motani ababa ndilonjere Leonard Chimwaza amene ndi guest watu mprogram mene mwazuka bwanji wa bwana Chimwaza
mwazuka Patrick ndazuka buna kwa mbili ndipo dukuba kuti mwazira atu na onso alibu ino kwenye 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 kwen preamble kama background imene noma pereka lino sana yamphangu kwambiri.
Thank you very much indeed. Ndakulandirani ku program yathu lelolo Jason Malowa kuti ali ku remote kwina kwake kukachuluku kuzomba
ndikutali ndithu
ndikutali blessings makuira nayo ali ready so team yathu ikuenda apapa tieni tiyambe ndinuyo Leonard Chimwaza hai zonse tikamakamba nkhani za AIB timachita mwai kuti inuyo timakhala nanu timakhala ndi anduna inuyo so mumakhalapo lelolo taso andunawa inuyo mulipo tili ndi maripota poyambirira kodi inuyo ndino odabwa kuti tili pamene tilima kuti anthu akumanena kuti mwina chaka chinocho AIB kuzo kukhala yoyipisisa yovutisisa kusiyanaso ndi mbuyo mumene zinalini.
Patrick kwa pakwe ino sentineo tineo kuti tino for 2024-2025 AIB season
ndino
odabwa kwambiri pokhala kuti zimagita kuonekeratu kuchoka pa chiyambi kunena kuti zikonzeka kuti zokonzekera zokhudza no AIP sizina kazi iside mchimake chaka chatha mmene program imene ima city council tinaona zosamusa zambiri kunali nkhani ya network
yes
kunali nkhani ya kupereka federeza kumadera onse mochedwa ndipo ali nambiri amene maina awadatuka pa subside anapindula komano mochedwa cham January late December komaso cham February
which was too late for the season
yes and the tikatengerano pa ndondomeko ya ulimi mene zimaina okhalira agronomically
yeah
ndekuti no alimi anapeza mbeu mochedwa anapeza federeza mochedwa si wonse alipo ena amene mwina anapeza kumufuirako komano alimochulukirapo anapeza mochedwa chipotena kuti no zipangizo zimene zinakamakuta mochedwa now zimenezo zinakhudza kwambiri chiyembekezo chimene tinali nacho kuti ngati tili ndi alimi opitirira 2 million amene apeze federeza komaso mbeu ndikuti zokolola zimene tingapeze zikhala zoterezatere ndiye kanyatha chifukwa cha dzuwa komaso ndikuchedwa kwa kupezeka kwa federeza ndi mbeu zosika mtengo zimene zidzapangisana kuti zokolola zivute imeneyo tiisiye kayi chikose tikudziwa kuti no ngati dziko tinapeza zokolola zochepa kusema kuti ku AIP zotsatira zake zinali zofika kwambiri kuphatikizapo chifukwa cha chifukwa ziwiri zimenezi now chaka chino zikuoneka ngati kuti sitidafune kuphunzira pa zotsamwisa zimene zinalipo last year
yeah
komaso zimene zakhala ziliwo kwa zaka zonse zimene takhala tikupanga zimene ndi AIB akupela mu boma limene tikinalo pano
pa
boma mbuyo zikuoneka kuti zotsamwisa zake zimakhala zomwezomwezo now mmene makambira ndi innocent matsatira bwino kwambiri makamaka nkhani ya kusinthanso chaka cha boma cha chuma
yeah
ndizoonadi kuti tino chaka chimene chinasintha ofuna nomwena kukonza mavuto amene timakumana nawo pano komabe zikuoneka ngati kutino tinafikepo chaka chino nkhani ya kusowa kwa fetereza pa msika kwambiri ndi nkhani ya kusowa kwa ndrama ya kunza izizi za ku Mozambique izi kuti mwina anzathu pena kusakumvese sana kukhala ngati agenda na gendana
zimene
zizi zabwerano October November late komano mbuyo monsemo zikuoneka kuti no nkhani ya kusowa kwa ndrama ya kunja ndimene kwakuta kwambiri tikapita pa msika commercial fertilizer market timene chochitika nchonena kuti ma importers anabwesa fertilizer akuvutika kwambiri kuti abwerese fertilizer kuchokerano ku maiku kumene fertilizer mapangidwa akuvutika kwambiri kuti awombole fertilizer kugwisa ntchito ndalama zakunja ndiyeno ndiyeno pamachitika nkhani ya makontrakt kuti no awapatse makontrakt boma linanenetsa onena kuti ifeyo tikufuna kuno tipeleke makontrakt kuma companies okhawo amene ali ndi fereza kaye ma warehouse
dziko momuno kuchita avoid vuto la forex ilo right
komano nkhani so imene nadzavuta ndiyonena kuti tikulipirani kuma kampani koma kugwiritsa ntchito ndalama ya kumalawi kuno nde pamene pamene so makampani a fertilizer amadzadabwa kuti so mukatipasa mukatilipira mmakwaja inde ndi mmene malonda kwena kwenera koma ifeyo tifunanso kuti tikaonese fereza wina kunja kugwiritsa ntchito ndalama zakunja
right
ndi ndalama zakunjazo zilikuti So makampani apeteza adapempa kunena kuti mwina ngwabwino kuti noto kuba centralize koma mulibire kugirisa chodrama yakunja kuti pakutero ichese tikwanitse kubwirisa socialize kuti no azipezeka pa commercial market koma azipezeka so ku
subsidized market
so kusambana kumene kuti kumene no kubwina kwakhala ku pasokomeni koma so tachiwiri kumene no amalawa kuina kuti no adziwe so the commercial market ndingani onena kuti makampani ambiri akuchita pajiwa kuti madu unyezi kapena kunyinyirika kuti no apereke zipangizo zimene kupatula nkhani ya forex komanso nkhani ya mtengo tikudziwa bwinobwino kuti no kuchoka September kukafika panopa mtengo wa fertilizer wasuntha kwambiri kuchoka pa 86,000 per bag kufika pa 105,110 per bag
exactly
ndipo malonda makampani ambiri ya fertilizer akuyiona cha zero kugulisa fertilizer wao pa commercial market kusiana ndi pa subsidy market ifakwenena kuti iwowo ku subsidy market pangano limene dali lipo lidali lotsika kwambiri mina sitichula mtengowo koma notingonena kuti udali lotsika kwambiri ndakuona kuti nkwabwino kuti agulise pa commercial market pa kumeneko akakamisa ndalama zochuluka even atagulisa chito black market kupeza forex akwanisabe kuita zipereza ndikuti commercial market is more profitable than
subsidy
market.
Now, imene yoyo hajimwaza, I think mwatosapo pena pake pamene sipa kumachulidwa. Kutanthauza kuti panopo even ma commercial ma suppliers ena amene fertilizer yo ali naye mziko momuno akuona kuti kuti agulise kuboma by contract amugulisa pa mitengo imene anagwirizana pa contract imene si kuchita apply at the moment on the ground so it will be a loss to them so pamene pa commercial ground pa commercial market mitengo iyasintha ili pa 110 120 panopo so akamaka gulisa ku commercial azikagulisa imene 120 akamaka gulisa subsidy gulisa 80 it doesn't make business sense
sabele pobondi pamene ndo anzathuwa akuchenjera kwambiri pakanganizidwe kawo so pachifukwa chimenechi ndikupangisa kuti no commercial market fertilizer udazipezeka kumaukira mtengo
kwambiri
amene akuthekera apita dzikagula
yes
akupezeka kwakwera mtengo komanso ndovutikirapo kwambiri kuti munthu wochepekedwa akase kumpeza pa 105 motero
yes
ndiye tingoumba nkota nkhani ya malondayi kunena kuti pofuna mwina kupewa mavuto ngati amene wawa izizi zimafunika ngati nkotheka mwina kumadzipanga cha mu May nthawi imene fertilizer mwina sakufunika kwambiri pa commercial market nthawi manager ndimene mwina boma limayenera kungo kuthira tu fereza yese nkungosunga pokonzekera AIP kuti pakamaza chitikano ma dynamics ngati awawo onena kuti no mwina commercial market ya fertilizer ndimene ibwino kwambiri kuposa subsidy market
zekuti
zimenezo zizipangisa kuti boma lizikhalano on the safer side fanya kuti zimavuto amene
it's a serious one yeah
Patrick zinthu zinayi zofunikira kwambiri mdziko fertilizer forex fuel komanso ma
medicine
kapena ma drugs ndi following zizi ndi zimene no zikuti zikuti tsamwisa kwambiri ndipo muthu akuona panova kukamba nkhani ya kusapezeka kwa fertilizer kudzera ku AIP chifukwa cha forex mwina mankhwala kusoyerako chifukwa cha forex
mafuta
mafuta sakusowa kuchifukwa cha forex munjira ila ndiye kuti makukonza forex uta kuti thandizira kuti AIP izenda bwino chifukwa federezayo ngakhala takhala kuti ndokera mtengo supply ita kukhala yabwino kwambiri matoto ake ndiye kuti mitengo ikhala yomvererako pa msika
very good koma
tisakuyangana kwambiri Patrick ndimafuna ndipite ndo kunkhani ya maize seed
ndikuimikeni koma musayiwale mfundo imeneyo Innocent quickly.
Yeah, ndi mafuna ndifunso nena kuti mukukamba kuti mwina tipange ma plan abwino kutsogoloko. Pakumakhala nkhani nena kuti mwina AIP titetse.
Yeah.
Mwina inu ngati katswiri pankhani za ulimi. AIP kuti pindulira. Muyankhe mwina mosa.
Asana yankhe fuso limenelo. Pali fuso limenelo achimwaza koma musanali yankhe ndi mafuna kuti ndipite pa ground ndi atulankhani athu. Tili ndi Blessings Makuira, tili ndi Jason Malowa, alipo ambira amene already. Tiyambe ndiwe Blessings Makuira wadzuka bwanji
ine ndazuka bwino kuma Baraka wa Jamwazu akwasulu mampepo modelo
very quickly uli ndi Malawi amene akukhuzidwa ndi program imene iyi akuti chani
ina wapandi ina Malawi omwe na azilongo seroka uli ni ndani kuma sakuda modani ndi program imene ya AIG pano patayen radio mai uzi ndi zina lana
ine ndi Regina Bonzo Maluwa ndimakhala kunoko Baraka
program mini ya IIP za kumva na ba kuna mgagure spedreza ikukuza ni morani angati mzika ya zikulino kumasu mzika ya kumono kubalaka kumene mvula ya gwa sovano mbeu za mera ine angati mzika ya kumono kubalaka mzika ya ziku la Malawi nkani ndio nena kuti nkani mene yokuza landi spedreza mene wa IIP si kupindula parida jimeji kupindula chaka jenyesho parida jikuro na kanzeru jimeji na jipindule senga talimi panapa tukuzuzika kusoko kate nga pereleza mbula inabwela kunoko kubalaga yabwela madeleo siyana ya fika ntale ya fika pereleza wantaka kuma tukusoko kwa mutenga pereleza wantaka chini kujiwa kutikotikoma tukutika nisira kwa njita alimi nde ndiku huna kwa mafuta ku ango na mize uzi mafuta mbola chaka chata sinao nako anzena ata gula anabindula nae of course ena anache kukuta gule sana bindule nae kifuwa last minute ndi umele kukabwela fertilizer kuma panapa tukuone utipuwa malango kala chete palile limeli kupanga ziko la tourist ni kukutake seka siti kukutake saku gani ya kufeshe ya ntualimi palile jamzeru limeli kushuona yetu
kodi blessings
legendi kurimu na blogo mimine ivitivire kabina kremora
blessings nkani ndione na kodi tadigi na blessings nkani ndione na kodi fetereza yo saku mubeza chifuwa jani that's the point imene ndo kufuna kumva pa mwamba bazi mena kuforo kwa za
akakule fetereza kumashofu anda ungo vila kumashofu kukakule fetereza babena so kumashofu kwa kwa wasa ena zinyengo saa kubanga zinyorongo soka kumwona fetereza ya maka otaka nizandizi mbila mama kuwa mkumasaka nizandizi mduzini ndezi menezo ulimi ukarebe kupitile ya basi kuloa basi kuloa basi fajwa tiboma chini kujira boka antungani ya fetereza
tinapasa basi madanda ula unaguti antuena akudanda ula unaguti maina hao saa kubezeka kajipasa mene kukuli ya fetereza tarongo tuwa kusulana
unaguti ndizona ena amena anarembelwa ungani ya maguponi ameana rembedwa kupita mena moka moza kufuzira zindu zao zo timagadi taoto tukumapezeka kwa ni maina hao saa kupezeka kwa mfumu zina nevu kupita mene kwa maina saa kupezeka kufufu za kukuzango ni njapita nungo musatisogoneze antu wakunyoze kwa kuzuzika kwa mene maina hao kauje narinago kwa maguyanga na maina hao makompyuta saa kupezeka hii hae pena hango ni network ukulipe kufuza kwa ni federeza kwa ni mafuta kwa masina debati ndiye sini kuzo kwa dao nduna kumele kunduna kwa hoku kwa nduna minister of agriculture akubanga kwa shani
mene moso ni mena nkula mame ni waku danda
blessings
antu kubida kwa kwa tereleza network kumasu tereleza mene saa kubeteka abaso ni nipi mbogi nasa mene saa kunisa kudando la waketo tuwa nkule ni sina la nundi nundani kumasu za ukuza ni moda ni program ya AIP ene dina anga ndi me obrega rivalile program mene ya ndi kuza wambiye jufuwa andu wambili kumuti saa kukindu la nawe program mene ndeba kuona pita jitogoro ni mwana ngaribola higa la lea sigidwa ndi kungo sita fedeleza ndama kabina kuna kukili ta kufedeleza kwa ratipata andu wa sabu isidio akadango kabanga kutino andu wali esa zita kufigi la kukula kumaso ma budget yao budget ala mapanga mwezo wabu ino rino tito kaa rino arepa kukonze ganda yabu ino nito peze urino fedeleza ayo kupiga madebo urinda yoi nelela kumaso andu namba ya mene anawelenga boyamba mene ama vanga wa mbola wambola wana unamba ayubwela mudaba banoso ya tiga kwa ninde muzi mwribu andu ambiri kwa mpweza ni muzi umoti umeza andu wa fola aveza wa fereza kwa mkweza ni muzi osea ulijite andu wako wenda andu fola umweo kwa mene bobo uli mwene suku enda buinoi
Patrick ya blessings ukundimba ukundimba blessings ukundimba amene umayankula nao boyamba jaripobe
Amene wawa nita wako dola, alibafubi mbote romo.
Tako dola ni.
Aha, akubela.
Amene ajao anale mbedu hapa programi mene ya fetereza otika ntengo.
Mbae wanga, kufusa hapa pa radio, akuti inuendi ni mozi mwafula programi mene ya AIP.
Inuendi mozi mwafindula u programi mene ya AIP. Kuma chakashi nosho, sokolo valide, sili kuwende kaputubi inoe.
Mene mwoso ni mene nangkulia kuliwa ni mwozi maopindula masogole nleni za kuliona kumati kukita
bantuga ok nanga awa abambo ena waya nkula na uka chwiri wa anale zina lauli riba programu yo
wambo aba mkufusa pa radio inuso ni mwozi mwantu opindula so programu mene ya AIP ineo suri ndo kuzido kufindula nawe programu kwa mai yanga afindula no programu nda mina kumanji mbeo phone mwonga tatandize kutinda tatandila mayo ndikalaba tandama kutuwa tipa asifira sigula ayo
mundibate ndrangu ndi dangu ndi mabikiri so ndiboga moyo yovula abe kumudzi.
Okay, ziko ngwambiri blessings makuira ndipemphe atulankhane ena amene mungu wa programu esetsani kwabeza inieni amene ali pa program amene anene zimene akukumana nazo osati zimene akumva kuchokera kwa anthu ena. Jason ndikuthokoza kwambiri blessings makuira. Jason Malowa kuzomba wazama Jason chifuwa wapita kukachulu ndikutali kumene wadzuka banji Jason. Jason Malowa alipo hapa amene wakoneka kuti wathawapo hapa chabwino ati konze line imene koma amene mumpeze chifukwa kumene koko ndiye kumene kumene koko ndiye kumene akuli program izimene zizifunika zizikafika madera ngati amene ndipo zimakafika so kumene koko ngati akukanika fetereza pa baraka waboma ndi kukachulu apezeka koma timve kuchokera kwa iwo
tisapangire soshi
achimwaza nkhani anafunsa fusoli direct komanso inuyo munali mukufotokoza ndikhulupirira kuti muyankhe fusoli ifano nthawi ikhoza kuti thawa achimwaza mukuti bwanji
zikumwambiri Patrick komanso amene akutsatira programu imeneyi fusoli naliona kuti ndi mmene tikuonera pano nkwabwino kuti AIP ipitirire choyambirira nkuonera kuti no ngati dziko ngati Malawi tikungoyenera kuzindikira kufunika kwa AIP mmene program imene imakhazikisidwa 2005 yakhala ikusintha maina kudzafika siku la lero cholinga chenicheni nkuonera kuti kupezeka kwa chimanga kapena kupezeka kwa chakudya kukhale no kwa bwinobwino nkhani yopanga enhanced food availability ndiyeno zosabwisa zonse zimene zikuchitika mmene zimene mnazikuonesa kuti no AIV sizikuthandiza komano cholinga chofuna kuti tikhale ndi chakudya ndi chimene tonse amalawi timakhala nacho ndiyeno poyankha funso limene limwachizungi chifukwa cha nthawi timene pa kunena kuti ngati tikufuna kuti tikhale ndi chakudya chokwanira ngati dziko ndikukhulupirira kuti no yankho lake kapena no solution yake panopa zachita kuonekeratu kuti si AIP tikamakhala maforums osiyanasiyana ndi anduna komanso ngakhale pa wireless pano amatsindika kunena kuti pali ndondomeko zimene boma layika kuti dziko la Malawi lipange achieve food security osati kudzera mu AIP koka mwachisanzo nkhani ya ma mega farm kapena ma commercial farmers kapena ma anchor farmers alini kuti no azilima mochulukirapo chifukwa kunakhala kuti ma commercial farmers amene aja akhala ndi kuthekera kolima chimanga choyuluka ndi kuti no supply ikhala ili bwino ndi kuti no mulimi kapena no makolo athu amene ndiochepekedwa ali kumudzi ndi 20,000 kwacha atha kukwanisa mwina kukagula kuthumba limodzi la chimanga kumadya pa khomo pawo koma chimene chikuvuta nchonena kuti panopa ndrama yakuti ayipeze kukhala kovuta komanso kuti no chimangachi kuti achipeze chikumakhalanso chinthu chovuta chifukwa chake mwina zikumaoneka ngati kuti AIP sikutithandiza koma ndi mmene ili AIP payokha singathandizire kuti no dziko la Malawi khale ndi chakudya chokwanira komanso chimatsindika nthawi zonse kunena kuti chikamazamba nkhani ya chakudya mdziko kwambiri samaganizire small holder farmer chifukwa minda imene amakhala akulima imakhala yochepa kwambiri 0.2 mwina 0.4 hafueka waneka ndi nkhani ya kuguga kwa nthaka panopa kumakhala kovuta kutena kuti no payekala mulimi apeze no mwina mtumba sikisire ngati mmene mwina zimakambidwira kuti no mulimi akalima bwino atha kupeza matumba ofiti ya sikisire payekala zimene sizikuchitika chifukwa kuti nthaka yathu idaguga ndio zimafunika kunena kuti tilime mwakomesho chimanga chochuluka kwambiri mpunga ochuluka kwambiri tikatero tikhale ndi chakudya ndi kuchizezeka
ndikuimikeni ngayi pamene bobo tikamabweranso mfundo imene mukuyenera kuwunikiranso ndiyonena kuti kunena kuti sitingai chose AIP tikuyenera kuti papezeke njira zina etc koma kunena kuti anthu omwewa amene amachita benefit kuchokera ku AIP ndi ma inputs asubsidized ndi anthu omwewo pamene chaka chatha atalandira subsidized fertilizer chaka chinocho akulira kulinjala yopya ndipo akudikira boma lomwelo paka lipano kwina kulikonse umene mbungapite akudikira kuti boma lipite ndi chimanga likagawe chifukwa kuti kulinjala programu iyo inachitika last year so benefit ya programu iyo ndiitiyo
double dipping
aha ndi machimva chizungu chimene kuma pano tipite kuzomba kwa Jason Malowa. Jason uli pa line ndikupase mpata kuti ucheze ndi anthu kukachulu kumeneko
kongwambiri Patrick monga mene mwanenera ndiri kukachulu ndi makilomita zangapo ndi kuchokera pa trading center matawari ndiye omwenda figa hapa ndipo futi bambiri ndi nyanja mbali na ikulimalo ama ti mchuti kumene kuli kumene anthu akumaka kugula setereza kumene kuenda kumana ndi amalawi atatu amene aya nkulu mama choyamba tina ndi kumene mmakhala mudziwa chanu
ineyo ndine Anderson Temba mmakhala wa Sikapa
Chabwina Anderson Temba kuti achita mwai achita mwai agula setereza matumbawi ondofanana uma mafuni tisara gula mitundu iwiri ya setereza ndipo mena anapita kukagulawo apezeka kuti apeza mtundu mmodzi ndipo yakupendena abambo tinakupezani munda uno wanu ndi dzina lanu ndi kumene mmakhala
ine ndine Safusa Kasambe mmakhala muzi mwamwe chilikapo
ndonomeko imeneyi mulimo
iya mulibemo mwengani ntukuchepa kwa antu kanga tiyandi kukunya ba
kuya kajata munalimo
nalimo ee nalimo ya wajata njitu
muna gula fiteleza utina nga ana kupindulia ni muda
fiteleza yu anandipindulia kumasana ndipijofo yoti nga kumalandina mungu chukanga tiyo yanga yosi
muna gula fiteleza yese mwati ndu uwiri
ee yese ya mwiri
Kutega muda tumwa kumana ndani tumuna tumwa ya kukulimu
ndondo mezo nene hii ndiyabu nukumba anu akucheka tuka anga hata anu acheka kutaka kuleza tumba mwa wa mineta salafi zima chani kuyifeteza ya
kukulimu mwa ukupita kwa anu na tina li temati
Safusa Kasamba
Safusa Kasamba nedi marize ndi inu inu tina nda
Ine ndine John Mariko kuno kwa Likapa kuchipuka chulo kunyanja kumene.
Ndondomeko imene yakupindulirani
chakachi. Ine ndondomeko imene yandiponya sina chite nayo mwayi olandira nawo mapupu ni amene.
Chaya tuna ndi.
Ai ine ni makita soka sina malandi akandirata.
Awa makita soka samane. Kuma ndani kuna rawu.
Nitakwaza kuti mavuto akulima kuno ku Malawi akutivuta kwandiri ambiri kuchita soka anthu akulandira ochepa ambiri sti kulandira ndiye phindu la fedreza ndipo anthu ambiri sti kuoneka ndifaidi kukuti kaninjala ine ndine John Mariko kuno kwa Likapa kukachulu kunyanja
chabwino amene wandapakaro mene nda kulabao just to summarize mene anena anthu akunena kuti awiri analandira Awi sana ndiye tinene yoncho koma moja analandira pakuponi ipo ena wachaka yathana analandira koma ena wazakaziwi asakulandira ndi anthu amene akhala nawo kuno kuka chiru akufunzapo ndi anako kuti pathawi imene ataka kuti achita mwayi akumana ndi anduna zimene angawuze zonena kuti ndondomeko iyi ndiyabwino koma anthu opindula ndi amene akuchepa timalize motero Patrick kuchokera kuno kuzomba kuka chiru utali kwambiri kodi kuenda kumakwera njinga kutafika kuno ndi 10,000 kacha kuzafika kuno kuloka kuenda pa njinga ya moto
oh my
anthu atha kupanga chipereka chizi chizi kuona kuti kodi kumalo amene nali ndi motani
Yeah, ndikuyami gire wambiri Jason Malowa kuzomba kukajulu kumene koko waita zikuoneka kuti vudo limene kunene dwali lonena kuti Federeza yukulibe au at least ana achita mwai kuti anampeza kumano pachifuwa chukunene dwa kumene koko akulonga tali pobe kuti apezeke kuti Federeza palibe akuwauza kuti ndichani ndipo chiyembekezo chake ndichotani kuti zienda zi bwanji nangasi anthu makupona ali nawo Auri ifuwa jani.
Auri na uri ifuwa jani Federeza kumene kukulibe wanti ina. Siti kuziwa Federeza mene jimene jiku chitika kuboma ku. Jimene jiku chitika kumame siti kuziwa kutikudie. Aliko kapena kulibe. Mafudu wa mene wande isende kumana. Chaka jata taso jimozi mozi. Federeza so anafika po pointe katumezi sumagua mozi. Mozi wina isi kumarepele.
Okay.
Boma ziti ganezira kwa mbili. Federeza isa zibu ila maka mozi. Osa te zibuwa mozi. Wina aso tezakule mwina mkau hila. Sima wana katuma kapu kupinjika kwa besima indi duati. Okay. Dama isu weo titika isu. Katuma peze kutinda dama ijata hili hapo. Kaya ifika Federeza. Dama titi.
Nipene momodu Patrick.
Ya. Pamene bobo aforogo za bwino kwa mbili. Ndukutu waza kwa mbili. Jason ukari ndi tsikula bwino. Innocent. Nkani tu yomvega bwino.
Yomvega bwino.
Mena kunene namo. Siku tiso pali chachi lendo ni mene zima kalira. Chaka jata zinaijo mwejo. Chaka jino zimenezi. Last year anabeza Federeza wa tribe imozi. Chaka jino abeza wa tribe imozi. Zokuti wina weabwela kuli siku
zizi. Dabangapo sono uti chintu jina. Yeah. Amena yankula achiwiri. Unena yeah. kuti last year analandira.
Yeah.
Koma anaguma nanditoka.
Eh.
Ndi mafande ne kuti pokazi kitandu numego emene.
Yeah.
Ankande na kuti mulimi akalandira chaka chino.
Yes.
Amene yo chaka chama wadzi miraba yeka.
Eh.
Akwa ni tsa kugula Federeza yeka.
Inde.
Mwina mafakta zena sana ikidwemo.
Eh.
Zama climate changes. Kuti akuza kumana ndi ngamba chani chani.
Yeah.
Mafakta zamene umulibe.
Yeah.
So izizi zikungo tsindi kapone na kuti program yikuoneka ngati ndiyo lephera ipite somwina pa drawing board ngati kuli kuipitiliza komano imayembekezwa kuti mulimi akalandira chaka chino chaka cha mawa adzaguleka Federeza komano malomo tipanga zimenezo alibe kungwaika pa umphawibe umphawu jongo pitilira
andizimene zozo akuita unena kuti chaka cha na ndira chaka chino andiponya kuti anthauza kuti kwa iwo amayembekeza kuti chaka chino
adzilandira chaka chino chose sakudziwa
zimene zisali mmene zikuendera kukhalira achimwaza nkhani ndi imene yoyo pa mafunso ena kumakhala onena kuti kodi nthawi imene program imene inachita bwino kwambiri mbuyo umu mpaka na I think nthawi ya bingu mpaka na madonors kuvomera kuti akulu manena zoona chinthu chimwachita chini chimene chinachitika ndi chani komano funso limene ndinafunsa achimwaza muli pa line
yes Patrick ndilipo
yes ndimanena kuti anthu panopo kudziwa kuno kuli njala nkhani imene kumakambidwa pansonkhano uno aliwonse tikumaimva big issue imene ilipo pano ndi nkhani ya njala imeneyo apart from my issues ena aliwonse anthu amene akudandaula ndi njalawo ndi amenenso anali pa program imene ya AIB chaka chatachi anthu zonse zimakhala choncho anthu omweyo ma beneficiaries wo amakhala so pa line kukandira chakudya pamene popo do we need any more evidence yonena kuti program iyi really benefit yake is questionable
ya nkhani ya benefit ya AIP ndi nkhani yofunikira kwambiri chifukwa chakeno anthu tikumangonena kuti AIP sikutithandiza chifukwa
yeah.
sitikuona phindu mabillions ambiri akumapita ku program imeneyi komano njala idaka ilipo apapa tikuyangana kwambiri eniyeni amene akumapindulawo akumakhala kuti no akumakhala pa njala ya mnano ndiyeno Innocent anadzabweresano angoyina yonena kuti chabwino amene anamupeza Federeza mochedwawo adakalibe pa njala nkhani ilo imene yavuta kwambiri ndi productivity Federeza yo tamupeza mochedwa January kapena February amalawu ambiri malomo onena kuti mwina amugirise ntchito Federeza yo ku ulimi wa mphirira kuti no ngakhale zavuta kumvula komano pita kupita kudambo kukalima nkupeza bya chakudya kumakhala kovuta akapeza Federeza cha mochedwa amangogulitsa kuti no ndidza onanso chaka cha mawa pamene ku Malawi kuno chili ndi kuthekera kuonena kuti titha kulimanso kudimba titha kulima kumadambo ndikuonjezera pamene mwina siti na kolole chifukwa cha kungamba umene unatigwera
jabwino
Now, pamene pa pameneno timakhala tikufotokozerapo kuti amwene asovuto linato limakhala targeting kuti kodi anthu amene tikuwasikira ndi sabusidewa ndiwo imenadi kuti no akuyenera kuti apindule ndi alimbijidwi kuti no afunadi alime kapena no tangoona kuti no ngochepekedwa pa kapezedwe zawo ndi tikuyenera kuti apase sabusidwe kodi awa ndiwoyeneradi saidi manena kuti mangumba mkota kunena kuti sitingakonze nkhani yofuna kuti ikhale ndi chakudya ku Malawi kugwiritsa ntchito ma resource poor farmers, atena small holder farmers.
Yeah.
Kwa mankani ndione na kuti mwina targeting system yatu titi unike, kunila kuti muzi muno, tilindia kwa nkwatira. Muzi muno, tilindia mpongolo.
Yeah.
Kwa kati pahawijiwa. Ndindani amene teleka kutino tamuva sasedreza. Hapa kwa nisadi kulima kuhu kudimba. Nchifalia kia tutiamikine panova boma kudela kuhifu.
Yeah.
Falia limena amene no ali maguru. Akufuna kuti aveze ngongole koma nkhani ndiona kuti munthu chakuti apasidwe ngongole pakumakhala no muyezo wonena kuti ngongole tikupasa koma tionekai pamunda pamene ufuna kuti ukalime.
Yes.
Chimene chocho ndi chimene chikuyenera kuti chikhumbiridweso ku IP. Inuyo akankwatira tikupatsani tereza otsika ntengo tionetsenye munda. Akankwatira morenga matumba awiri apetereza ndi mbewu 5 kilograms.
Yeah.
Munda umene mwakadzala munda umene mwathira sedezo wasabuzide uri kuti kalondolondo atikhalapo so monitoring system ya implementation ya AIP ndi mwese makhala vuto AIP ndi imangothera mulimi akangotenga mbewu ndi sedezo wapita tathana nazo
so pano achimaza sorry maminitsi atatu amene atsalawa ndimafuna kuti unike ponena kuti pamene tili pano chaka chinocho funding ikuoneka kuti so is an issue because tukambaza forex chani komatu kuti muyangane even the financing of the program ikuoneka kuti chaka chino ili ndi vuto because program is funded at is budgeted at 161 billion pamene tikuyankhula pano only 52 billion yachitidwa release kupita ku project imeneyi gap imeneyoyo it's huge ndizitha bwanji.
Pa Patrick ndizovuta kwambiri chifukwa zikulondoloza kwambiri pa timati balance of payment ndikungokhulupirira kuti kuboma kukunthundaku akuyesesa ku balance kuti kodi ndalama iyi ipite kuti ipite kumafuta kuti ndalama iyi ipite ku fertilizer kuti ndalama iyi ipite kumankhwala balance of payment ndimene yavuta kwambiri ndipo mene tikukamba zonena kuti no ndalama yochepa chaka chino yapita ku AIP tinene pano kunena kuti no ngakhale makampani ena amene adaperekera mbewu komanso serereza chaka chatha ndalama yawo ya business ya chaka chatha alandidaso mochedwa kusonyeza kuti no nkhani ya kulidira masalayas imakhala yovuta kwambiri ku implementation ya AIP chifukwa chake no mwina makampani ambiri akumanyinyirika komanso ndimafuna ndakamba nkhani inake ya seed kuti tikangoona kwambiri fertilizer tioneka ya seed nthawi imene no amapereka makontrakt ku makampani a seed pamafunika ndithu pakhale kuthekera kuonetsesa kuti no makampani amenewa seed ilo alinayo mmene tikukamba pano seed ku Malawi kuno kulibe tikanena kuti ilipo yochepa ndikuti talemekeza komano kulibe kodi alimi amene akuyenera kuti no apindule ku AIP seed ayipeza kuti pamenepo pamafunikanso machawi chifukwa tikamakamba za agriculture productivity timakamba kwambiri kuti seed ikhale yabwino doti likhale labwino fetereza apezeke munthawi yake alima kagwirisa ntchito koma ndi mmene zilili pano ndikuti alima atha kudzala cha munkhokwe osati chifukwa chonena kuti mwina sanapindule pa AIP komano seed iyo sikupezeka kodi makampani amene anapasidwa contract anavomeradi kuti no apanga participate mu AIP seed alinayo komano ngati dziko tinaona kuti no tilibe seed yokwanira tinachita anji mwamsanga msanga kuti tiwe khale nawo makamaka targeting AIP tikuona kuma mega farms pali mphamvu zina zapadera dera zonena kuti aku mega farm apange ni prioritize ndi zabwino chifukwa aku mega farm achakakali ma commercial supply ya chimanga ikhala ili bwinobwino ndi kuti ochepekedwa akapeza chimodzimodzi ku AIP samayenera ndi kulondozedwa bwinobwino kuti awati wapasa contract ya 50,000 tons tikapereke seed ku AIP 50,000 ali nayo kapena kulibe zinthu kati zimenezi tizidziwunika mwa msanga msanga
finally yabwino achimwaza finally pali message ya baba auti achidoti kulilongwe ndaitsatira program yanu ikwambiri kuyambira poyambirira zonse zimene zatuluka mmenemu ma guest anu bwana chimwazao ndi anthu onse amene akuyankhula pa ground kuphatikizapo inu amene mupanga programuyi zaumba nkota kunena kuti programuyi sikugwira ntchito sikumuthandiza wina aliyense kupatuka mwina ena amene situkudziwa kuti akupindulamo verdict program imene iboma linakhala kuti likufuna chilungamo inayenera kutha as soon as possible. Achimwaza mulankhula bwanji potseka reflecting on that
nkhani ndiyonena kuti tukuna dipanga achieve food security. Kwa hindi dipanga achieve food security, ndiye IV kapena I.
The answer is no.
So ngari, si dipanga achieve food security, ndiye IP. Chimene tipu ina mwuti dipange panobanga dipo. Let's be productive. Ngari tufuna kuti kare productive, tuonesese kuti iwo amenari ndi kutegera muzika, tumuna kwa kwadira, kwa kwa mkongolo. Akan kwadira ndi kutegera kutino ata kulima chimanga chojesa muzwonse. Let's support akan kwadira, mkongolo tia siye, Mpongolo wande kutino azapi ndula kwa kufezi kwa kima nga joji uwe kimena na kwa jirali
chimeza kajo tigila wantembo yes
chika kawuli kia tigila wande kuti mugumbuga inu chapma 2006-2005 kuda asika ntawi yone na kuti nga kali magaga ini ya nyaki nangwawa anta maocha umabanga jidulo iso wana ukovita so mhani ndi kufezeka kwa zintu zote yana siyana sisangu yanga na chima ngajoka sisangu yanga na mpunga woka kwa matikale ndi zakuja zo siyana siyana tikati hero ndi ya kuzi ziko la malawu tika zidalira wana anivano food basket kumene tima nena kutu ukuku ndi kumene kumalimile chima nga kwa mbili panopa ndi kumene soko vila tangizo la chima nga
ndi kuimi kire ni pamene popo chimwaza unfortunately our time is up ndi kutokoze ni kuoposa ntabina agi anduna anaita unena uti zimene tu akula mkula akuluwa ndi zeni zeni zoti so even ife kunduna disije dokumenti I don't know really how far that is getting innocent uitse kabwanji
andene kuti ndintawe na kuti kale basi ndiyamane chitsoko mwina kupatula za AIB zizikoni kabe kuti ngati dziko akugula federeza kunja kubweretsa mdziko mwa ndizovuta tipeze njira za loko zimeti kuza magwiritsa ntchito pakadali pano anthu anati organic fertilizer mwina we should get away with organic fertilizer bwanji boma lipange invest muzinthu ngati zimene aphuzitsa anthu kupanga manyowa aphuzitsa anthu kukhala udzidalira oima paokha zanifi zimakambidwa zija anthu azipange explore adzidziwa kuti ngati sindibweza ndirandidwa chakuti
pamene tikuyankhula pano innocent pali anthu amene akupanga organic fertilizer using manual systems why not support those and kuita upscale program and kuona kuti ikatithera kuti
that's the way to go so mwina akunduna ayambe kuyangana zinthu zimenezo koma verdict ndiyomwe ija program si kuti tandise
amene innocent mpongolo ndithokoze Jason Malowa komanso blessings Makuwira komanso guest amene tinali nawo Leonard Chimwaza kumaso onse anzanga pa technical pa desk apa ndikutokozeni maka maka inuyo omvera tikumaneso mawa
Amalawi kulinji no kulinji kulinji unabenya kunabetsera kuti kulinji lakayali longwe kulinji 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 unzuzu kwanyeto kulinji kulinji nanga kuboma kukushini kajani kulinji kulinji mwale yako tia kulibaji kulinji kudi usanga kulirabe kulinji kulinji nanga osolo na ledesi ya odi Oh, Guriji.